Radio Ijwi ry'Amerika ivuga i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu y'Ijwi ry'Amerika. Abadukurikira kuri internet ni kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Niriwe nshuti mwese mugiteze amatwi muri kumwe na Oriane Itangishaka ikaze mu makuru yacu iyo kuri ino saha. Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yabeshuje amakuru avuga ko leta ya Congo yo biriko irasaba ibihugu byo mu majepfo ya Afrika imfashanyo yo gutera u Rwanda.
Kubahumuriza nicyo cyangombwa nicyo gikuru. Ibyo ubwabyo ntaho mbona bishingiye, ntaho mbona yashoboka. So nushaka uryame, usinzire, wicuye, wiyongere.
Uyu ni Perezida Paul Kagame aho yari mu kiganiro ahejeje kugirana n'abamenyeshamakuru mu Rwanda. Ishyirahamwe mpuzamakungu wa Amnesty International ryatanguje isekeza ryo gusaba irekugwa ry'umumenyeshamakuru w'umurundikazi Florian Irangabiye afunzwe kuva mu mpera z'ukwezi kwa munani wa 2022. Umugwi utunganya amatora muri Nigeria watangaje ko Bola Tinubu yegukanye intsinzi mu matora ya Perezida. Tinubu ari mu mugambwe uri ku butegetsi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yikeka ko COVID-19 yaturutse ku mpanuka muri laboratoire y'u Wuhan mu Bushinwa. Reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yikeka ko COVID-19 yaba yaturutse ku mpanuka muri laboratoire y'i Wuhan mu Bushinwa. Ibindi kuri inkuru ni Thomas Kamirindi.
Mu kiganiro yagiranye na Television Fox News ya hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Christopher Wray, umuyobozi wa FBI, ikigo cy'igihugu cy'ubugenzacyaha, yaratangaje ati hashize agahe twarageze ku mwanzuro ko inkomoko y'icyorezo ishobora cyane kuba ari impanuka mu kigo cy'ubushakashatsi cya leta kiri i Wuhan. Christopher Ray yemeza kandi ko guverinoma y'Ubushinwa ikora ibishoboka byose kugira ngo iburizemo anketi Amerika n'andi mahanga bakora ku buryo COVID-19 yavutse n'aho yaturutse. Ati birababaje. Mbere y'umuyobozi wa FBI, Minisiteri y'Ingufu ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari nayo ishinzwe za laboratwari zikora ubushakashatsi kuri za virusi, yari yatangaje ko nayo ikeka ko COVID-19 yavuye ku mpanuka yabaye muri laboratwari y'i Wuhan. Ariko rero Amerika isobanura ko inzego z'iperereza zayo zose zitaragera ku mwanzuro umwe. Zimwe na zimwe ziracyavuga ko zitarabona neza aho virusi ya COVID-19 yakomotse. Leta y'Ubushinwa yamaganye ibyo Minisiteri y'Ingufu na FBI batangaza. Umuvugizi wa Minisiteri yayo y'Ububanyi n'Amahanga, Mao Ning, avuga ko Amerika ishaka kubigira ibya politiki. Mao Ning yemeza ko nta na kimwe Ubushinwa bwigeze buhisha. COVID-19 yagaragaye bwa mbere na mbere mu mujyi wa Wuhan uri hagati no hagati mu Bushinwa mu kwezi kwa 12/2019, yahitanye abantu bagera kuri miliyoni 7 ku isi yose.
Kandi naho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abashinga amateka batanguye gukora itohoza ku ihiganwa n'Ubushinwa. Thomas Kamirindi yarabandanye inkuru.
Abadepite bashyizeho akanama ka 24 muri bo kayobowe na Depite Mike Gallagher wo mu ishyaka ry'Abarepublikani, yungirijwe na Depite Raja Krishnamurti w'Umudemokrat. Anketi bazihaye igihe cy'imyaka 2. Imirimo yatangiye ejo nijoro bumva ubuhamya bw'abantu bakomoka mu Bushinwa baharanira uburenganzira bwa muntu n'ababaye abajyanama ba Perezida Trump mu by'umutekano. Kuri Depite Gallagher, uru ni urugamba ruzerekana uko ubuzima buzaba bumeze mu kinyejana cya 2021. Mugenzi we Krishnamurti, umunyamerika ukomoka mu Buhinde, yavuze ko Ubushinwa bushaka ko sosiyete nyamerika icikagurikamo uduce. Ati gusa icyo butazi kandi butumva nuko kuba abanyamerika bakomoka imihanda yose y'isi n'ubudasa bwabo arizo ngufu zabo. Akanama kagomba kureba ibibazo by'umutekano n'ukuntu Ubushinwa burimo bwinjira cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, urugero bwatangiye kuhagura ubutaka bwo guhingamo. kazareba n'ibindi bitandukanye birimo ihiganwa mu by'ubukungu n'ubuhinzi hagati y'ibihugu byombi n'inkomoko y'icyorezo cya COVID-19.
Amakuru y'Ijwi ry'Amerika arabandanya. Umugwi utunganya amatora muri Nigeria watangaje ko Bola Tinubu yegukanye intsinzi mu matora ya perezida. Tinubu ari mu mugambwe uri ku butegetsi. Ibindi kuri inkuru mugenzi wacu Diane Nene nahazwe.
Bola Tinubu mu ijambo yashikirije intsinzi yiwe ikimara kwemezwa n'umugwi utunganya amatora muri Nigeria, yavuze ko yishimiye cyane kuba atowe nka perezida w'ico gihugu. Yagize ati: "Ndeme ntahiga imanga, ano mabanga atareyo gufata minenerwe." Muri iryo jambo, umunyepolitike akomoka mu mugambwe wa rusanzwe ku butegetsi yasavye abanyagihugu ba Nigeria gufatana mu nda bakamushigikira. Yateye ivyatsi abavuga ko amatora yabayemwo amahinyu, yemeza ko yagenze neza. Zimwe mu ngorane abiyamirize vyavuye mu matora ya Nigeria badoma ku rutoke n'utunenge twibonekeje mu buhinga bwa none bwo gutora no kumurwi utunganya amatora w'ico gihugu utashoboye kwerekana ikibiriraho no kumwanya ku mwanya amajwi ariko ava mu bice bitandukanye vya Nigeria, nk'uko ari wavyemeye President Muhammadu Buhari yahejeje manda ziwe zibiri mu ijambo yasohoye. Nawe yakeje Bola Tinubu agiye kumusubirira, avuga ko amabanga agiye kujamwo ayakwiye. Yemeye ko azokorana neza nawe mu guhererekanya ubutegetsi. Bola Tinubu w'imyaka 70 agiye kuramutswa igihugu cugarijwe n'ingorane zitandukanye, muri zo harimwo uguhangana n'imirwi y'iterabwoba yitirira idini rya Kiislamu, ibitero bigabwa n'imirwi yitwaje ibirwanisho, amatati ari hagati y'abarimi n'aborozi, ikena ry'amafaranga, ikibazo c'ibiturire, ikena ry'umuyagankuba n'igitoro. Umurwi utunganya amatora muri Nigeria wavuze ko Bola Tinubu yaronse amajwi y'ababa imiliyoni 9. Atiku Abubakar atavuga rumwe na leta, nawe aza mu kibanza ca kabiri. Uwo murwi ukavuga ko yaronse amajwi y'ababa imiliyoni 7. Peter Obi ashigikiwe n'urwaruka aza mu kibanza ca gatatu, nawe akaba yaronse amajwi agera ku miliyoni 6, nk'uko umurwi utunganya amatora muri Nigeria ubivuga.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikirongereza imfashanyo mu gisirikare ziha igihugu cha Somalia, mu gihe inteko z'icyo gihugu ziko ziragira intambwe ziboneka mu rugamba rwo kugwanya umugwi wa Al-Shabaab. Fidel Nyongabo arabandanya inkuru.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko amatoni 61 y'ibigwanisho n'amasasi vyashitse ku munsi wa kabiri ku mugwa mukuru wa Somalia, Mogadishu. Ni mu ntumbero yo gushigikira inteko za Somalia mu bitero zikora ku ntagondwa z'abayisilamu. Iyo mfashanyo izotuma izo nteko zisubira kwigarurira ibice bitari bike abagwanyi ba Al-Shabaab bari bafashe mu kwezi k'8 k'umwaka urangiye w'2022. Mu itangazo ritandukanye, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashikirije hamwe n'ibihugu bikorana cyane mu vyerekeye umutekano birimo Qatar, Turkiya, Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu n'Ubwongereza, zamenyesheje ko zizoshigikira utwigoro twa Somalia two gukoresha neza ibigwanisho n'amasasi Somalia kizoba cahawe. Ibyo bizotuma urwego gushyira hamwe ONU rw'amahoro n'umutekano ku isi rukuraho ibihano rwafatiye Somalia ku bijanye n'ibigwanisho. Hussein Sheikh Ali, umuhanuzi wa leta ku bibazo bijanye n'umutekano w'igihugu, yatangaje ko inama yagiranye n'abategetsi ba Amerika i Washington yabaye ingirakamaro bikomeye. Leta ya Perezida Hassan Sheikh Mohamud yaratangaje mu mwaka uheze ko igiye kugwanya biboneka intagondwa za Al-Shabaab 2000 zimaze imyaka irenga 10 zigenzura ibice bitari bike by'igihugu kandi zikora ibitero by'inkumbi. Izo ntagondwa zivuga ko zishaka gushinga leta igendera ku mategeko ya Kiislamu.
Unaho n'umwanya w'amakuru mu karere k'ibiyaga binini. Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yabeshije amakuru avuga ko leta ya Congo yoba iriko irasaba ibihugu byo mu karere majepfo ya Afrika imfashanyo yo gutera u Rwanda. Mugenzi wacu Edigwema na Asumta Kaboyi baganiriye kuri inama yahuje Perezida Paul Kagame n'abamenyesha amakuru mu Rwanda.
Asumta Kaboyi mukanya uvuye mu kiganiro umukuru w'igihugu yagiranye n'abanyamakuru, kuri wowe wavuga ko inkuru nyamukuru kuye muri iki kiganiro ari iyi, Asumta?
Urakoze cyane Edi, navuga ko iki kiganiro urebye kibanze cyane guha amakuru abanyamakuru baje mu mushikirano batuka mu bihugu bya Afrika niho benshi bahawe urubuga babazibazo cyane cyane byagiye bigaruka kuri Congo mu bana w'u Rwanda na Congo ibibazo biri hagati y'ibihugu ndetse n'ibihugu byagiye bigerageza guhuza u Rwanda na Congo kugira ngo umubano ugaruke naho ngaho urebye ibibazo byinshi byagarutse hari naho umunyamakuru umwe w'umunyarwanda baje Perezida Kagame ati nkurikije ibyo numva muri Congo abanyarwanda dutekanye cyangwa se dutangire twitegure Perezida Kagame yamusubije muri aya magambo
kubahumuriza nicyo kiri important nicyo cyangombwa nicyo gikuru ibyo ubwabyo ntaho mbona bishingiye ntaho mbona yashoboka so nushaka uryame usinzire wiciye wiyongere ibyo ntabwo ari ikibazo ibyo umwe yaba yaravuze muri Congo ibyo afite uburenganzira bwo kuvuga ibyo ashaka kuvuga ntabwo bivugwa byose biba ari ukuri cyane cyane iyo bivuga kuri iki kibazo cya Congo bikivugwa n'abanyekongo bo muri leta niruterwe ibyo ntibabiyumbareho ibyo mvuze ntibabiyumbareho
Asumta Kaboyi muri icyo kiganiro nkuko warubivuze kibanze ahanini kubibera mu gihugu cya Congo ariko hari n'abanyamakuru bifuje kumenya niba umukuru w'igihugu cy'u Rwanda azongera kiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu mu matora ataha y'umwaka w'2024 icyo kibazo yagishubije ate
kuri iki kibazo abanyamakuru cyane cyane nk'uko nari mbivuze baturutse mu bihugu bya Afurika binyuranye bari bitabira umushyikirano bamubajije Perezida Kagame bati mbega witeguye kuziyamamariza mu matora ari imbere abasubiza ko atarabifata neza atabizi neza ariko ko uwo ari we wese waba ubyifuza ahawe ruga rinini yafata umwanya akitegura akazaba nyine umukandida mu matora ya perezida w'igihugu ategerejwe mu mwaka utaha
ikindi cyagarutse muri icyo kiganiro Asumta Kaboyi nuko abanyamakuru bagerageje kugaragaza ko u Rwanda rushobora kuba ruri muri Congo kubera inyungu runaka rushakayo cyane cyane inyungu zijyanye n'amabuye y'agaciro icyo kibazo umukuru w'igihugu yakivuze hiki
avuga cyane cyane bivuga ko u Rwanda rwabarujya muri Congo kubera gushaka amabuye y'agaciro umukuru w'igihugu yavuze ati u Rwanda rufite amabuye y'agaciro menshi avuga zahabu avuga na koruta aranavuga ati amabuye y'agaciro y'u Rwanda nka koruta niyo yavuze cyane ati iranakundwa kurusha amabuye ya koruta ituruka muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo ibyo ni byakunze kugaruka aravuga ati nta mpamvu rero ibyo bintu bakomeza kubikirira u Rwanda ko rujya muri Congo gushaka ayo mabuye ko ahubwo u Rwanda narwo rufite amabuye y'agaciro
Asumta Kaboyi umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika urakoze komeza udukurikiranire hafi iyo nkuru uze kuyitugezaho mu makuru yacu arambuye ataha urakoze cyane
urakoze cyane Edi
turacyari mu karere k'ibiyaga binini abadepite bo mu ntara ya Kivu yo mu buraruko muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo barasaba leta yabo kurangiza intambara mu buseruko bw'igihugu biciye mu nzira y'amahoro umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika igoma Jimmy Shukrani bakomera yadushikiriye yadukurikiraniye hafi iyi nkuru
Abadepite 17 batuye ku rwego rw'intara ya Kivu ya ruguru nibo bashyize umukono kuri ibaruwa bandikiye Perezida wa Repubulika Felix Tshisekedi baramusaba ko yakubahiriza ibikubiye mu masezerano y'u Rwanda muri Angola ni Nairobi muri Kenya aba badepite bashimangiye icyifuzo cy'uko impande zombi zahagarika imirwano mu rwego rwo kurangiza intambara muri teritwari za Rucuru na Masisi imaze guhitana abantu benshi muri iyo baruwa kandi izi ntumwa za rubanda zivuga ko zitumva impamvu leta ikomeje kurebera ikibazo cy'imibereho mibi y'abaturage bahungiye mu bihugu bituranye bya Congo biri mu Rwanda na Uganda aba kandi bagasaba ko umugambi wa leta wo gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abasirikare bo mu mitwe irwanya leta washyirwa mu bikorwa vuba ku bw'inyungu za rubanda rugufi Niyitegeka Gerard ni umudepite watowe mu teritwari ya Masisi ku rwego rw'intara ya Kivu ya ruguru akaba n'umwe mu bashyize umukono kuri iyi baruwa
kwari kubwira perezida ko icyo turi gutekereza ari uko kino kibazo cyashira pacifiquema bashize mu bikorwa inama zabereye i Rwanda inama zabereye i Nairobi n'inama zabereye i Bujumbura izo nama zose zabaye zisaba ko rahaba si selfe abaturage bakareka gukomeza gupfa.
Uyavuga ko izeye neza kwishobora kuba inzira irambye yo gukemura ikibazo cy'intambara gikomeje kwibasira abaturage bo mu burasirazuba bwa Congo.
Ibyo ngibyo babishize mu bikorwa akaba bari abaturage bafite gahita gapfunuka. Wumvise ko twanavuze tuti no muri programme muri gahunda zo gukemura ibibazo bashiremo abadepite ba province, bashiremo abadepite bo mu rwego rw'igihugu, bashiremo na notabilité ya Nord Kivu kugira ngo twese dutahirize umugozi umwe turebe ukuntu kino kibazo cyakemuka abaturage bakava mu ruhirahiro.
Ubu busabe bw'abadepite ntibwakiriwe neza na rubanda rugufi cyane abatuye mu duce turimo imirwano. Theoneste Batigakuru n'umwe mu batavuga rumwe n'iki cyemezo cy'aba badepite.
Kandi ishingiro byo bifite ibintu nka biriya kuko igihugu cyaratewe kandi perezida w'igihugu n'abaturage bakeneye uko ikibazo kirangira gikahabwa umuti nyawo. Naho biriya bindi barimo bavuga hariya twe nk'abaturage twabiteye ubwatsi.
Naho harindakana umwe we abona ko byari bikwiye ko ibiganiro ku mpande zombi bibaho ariko bigakurikirwa no kurangiza burundu umutekano muke muri Kivu ya ruguru.
Kivu sigwa turi mu muryango gwa EAC turindiri cyo EAC yahaye mu ventura ko tariki 8 ngo kuba yavuye mu burere bwo yamaze gufata turindiri itangira igikora ngo nyora twadomta tukamenya inzira abadepite bafashe akaba ariyo twakoresha ariko muri make bari bishe baratinze cyane kabisa.
Hagataho abadepite batowe ku rwego rw'igihugu mu ntara ya Kivu ya ruguru nabo barasaba umukuru w'igihugu kurangiza ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba. Mu itangazo bashyize hagaragara ryashyizweho umukono n'abagera kuri 15 muri 48 bahagarariye intara ya Kivu ya ruguru ku rwego rw'igihugu, aba nabo babona ko inzira y'amahoro yashoboka ari uko habayeho kumvikana hagati y'impande zombi. Aba kandi bo mu itangazo ryabo barasaba komisiyo y'amatora muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo CENI guhagarika byihuse ibikorwa by'ibarura n'amatora mu burasirazuba kugeza abaturage bahunze basubiye mu byabo. Jise Harerimana Ndayishimiye n'umwe muri abo badepite batowe n'abaturage ba teritwari ya Masisi bavuganye n'ijwi rya Amerika.
Urabona igihe cyo igihugu kiri mu ntambara ngizi twebwe nk'abadepite national twumva ko ikihutirwa ntabwo ari ukubarura abaturage ngo baje mu matora. Ikihutirwa ntabwo ari kuza mu matora, ahubwo ikihutirwa ni ukumanza kurengera ubusugire bw'igihugu.
Akomeza avuga ko mu gihe inzira y'ibiganiro idashobotse leta yakwifashisha intambara.
Igihe cyo leta yamara kwereka amahanga yuko inyeshyamba zitubahirije icyo bise seselefe dukurikije amasezerano yagiye arasinywa hirya no hino, bagiye barasinya amasezerano za Addis Ababa bagasinya amasezerano, za Rwanda bakinya amasezerano, ayo masezerano yose dukurikije uko inyeshyamba ziza M23 zitarubahirije, ni ukuvuga ngo leta iroblije kwereka amahanga yuko igomba kwinjira mu ntambara.
Ibi byatangajwe n'abadepite haba ku rwego rw'intara no ku rwego rw'igihugu, biracyari ibyifuzo bashyikirije umukuru w'igihugu. Kugeza ubu ibyemezo ntibirafatwa. Jimmy Shukurani bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma.
Koze mgenzi wacu Jimmy Shukrani kuri iyo nkuru yaduteguriye. Ubushikiranganji mu byo bujejwe harimo gutwara abantu n'ibintu bwaraye busohoye amategeko mashasha amashirahamwe yunguruza abantu n'ibintu mu Burundi. Ni nkuru ya mgenzi wacu Thierry Ndayishimiye.
Munama yatunganijwe kuri uyu wa kabiri n'ubushikiranganje bw'ubudandaje gutwara abantu amahinguriro n'ingenzi, umuyobozi mukuru ajejwe gutwara abantu n'ibintu muri ubwo bushikiranganje Inosa Nibizi yabanje kumenyesha abaserukira amashirahamwe yunguruza abantu n'ibintu mu Burundi amategeko mashasha agiye kubagenga, ashimikiye na cane cane ku mafaranga azohora atangwa.
Ishirahamwe itwara abantu n'imiduga mito mito mu bwati kugira ngo byemererwe gukora izo iriha amafaranga 2025. Ishirahamwe itwara abantu na minibus iriha amafaranga 2500. Ishirahamwe itwara abantu na bus iriha amafaranga miliyoni. Ishirahamwe itwara ibidandazo n'amakamyo iriha amafaranga miliyoni 500.
Aha kandi amashirahamwe yunguruza abantu yose yamenyesheje uko amategeko bahora bagendera ko ahagaritswe, bityo n'abari basanzwe bakora bategerezwa kwiyandikisha gushasha.
Ubu turi ko tuvuga imiduga iri mu maja, turi ko tuvuga imiduga y'abantu ku gatwe kabo. Ku byerekeye impusha mwari musanzwe mufise amagrema yose amajanse yose arasanzwe afise uno munsi. kima mazi kubirite yiko iso hote ize mwinenye yuko kubirite yiko iso hote mutegeo safia nikisha gushash
unwe mubagarari ya mashiramu ya sanzuwa tukua rawanu haba mugiugu no hanze ya atro barashima yomatege kwa mashasha aliku bagasaba kwa yoshigwa mungiro haba urawiki kamukiza mugu tukua rawanu bata vye melewe bakigizwayo nilame wa sharire ya serukie volukano ikore la Bujumbura Kigali na Kampala nandu wima na Diodone akore la mugiugu hagati tu Burundi
aho ushobora gusanga umuntu yazanye umutahe uboneka imodokari zikwiye mugabo ugasanga rikaragirana birya bita konkurance higanwa n'abantu badafite umutahe ingingo yafashwe mufashe mufate ingingo zo kwishira mu ngiro uko acungana ngaha kugira tuvugisha ukuri umwe tubadate tugende ku biro twese umuntu azanye imodokari zimwanditse ko tamwanditse ko canke afitiye kontra haramashyiramo musanga ivyo biratabyafise ugasaba ko byango nishira hamwe
akandi hari nabagaragaje ku buryo bakoreramwo mu Burundi bwo kunguruza abantu bubagora haba mukoroherezwa mu kazi no kuronka igitoro bagasaba kwitro kibazo cotore gumuti
hari ibintu sanga twebwe bisha bitunaniza aya mafaranga tuzoriha ugacusanga hari nama carte d'entrée turiha aya mafaranga ugasanga tuyariha kuri trimestre ariko ugacuza gusanga hari nayandi mafaranga bisaba ko tuzoza turariha ku mwaka ibikorwa byose muri kumara dosaba turi ngiye kubikora hari kibazo dufite mbega ko dukorera nga tukaba dufite ikibazo cya karibira ariko nta kigoro leta irikirashyiramo kugira ngo amakaribira ashobore kubonekana kugira ngo twebwe nk'abadandaza bishoboke kunguruza abantu n'ibintu byabo
Kwizera Pascal aserukira ishyirahamwe risanzwe rizana imodoka mu Burundi rizivanye ku kivuko cya Dar es Salaam nawe asaba ko abazuba barisha ayo mafaranga abo kingirwa mu kazi kabo
uyu munsi mutubye yuko giye kuriha amafaranga miliyoni 2 kugira tubonye ubwo ruhusha nitwaro nitwari izo miliyoni 2 kumaja hategekanijwe iki kugira ngo uwo muntu yarishe imiliyoni 2 akingirwe
kubibazo byose byashikirijwe n'abaserukira amashyirahamwe yunguruza abantu birimo n'abakora ubukomisiyoneri muri ico gisata co kunguruza abantu umuyobozi mukuru ajeje gutwara abantu n'ibintu yasabye ko baho gukorana kwa hafi abagaragaye bagashengezwa amenyesha kandi ko bagiye gushiramo nguvu abadakorera mu mategeko bose bahanwe n'ibibazo bihari bitore gumuti
keza kumweshwa kugira ngo abantu biyunguruza borohere kuko dutwara abantu neza abantu beshi tuborohereze twebwe ntacho dutokora igihe gitosha ikensha kwa twatuye amatatu barabwiza amatatu kwa twatuye ifari amazonu yaramazonu atatu aba bazana imiduga nayo bakavuga yuko zafeye promenade kada utwara abantu n'ibintu twereke tujya akarara mu ibyo karara n'abajejwe abajejwe ku urujya n'uruza mu barabara mutelefone
Naho amategeko nka yose agenga ico gisata ategerezwa guhinduka inosa n'ibizi yamenyesheje ko marangi ategerezwa gusigwa imiduga yunguruza abantu atahindutse aho ku modoka zikorera mu gisagara ca Bujumbura ari irangi ry'ubururu n'igera ndetse n'irangi ry'umuhondo n'igera ku miduga yunguruza abantu ija hagati mu gihugu abasanzwe bajabuka imbibe z'Uburundi nabo yabibukije kuja babanza gusuzuma ibyangombwa ko bikwiye no gushiraho ikirango ishirahamwe imodoka zikoreramwo cemewe kwigenekerezo rya 31 ukwezi kwa gatatu uyu mwaka niyo sango ntarengwa ubwo bushikiranganje bwatanze kuri ayo mashirahamwe kuba yashize mu ngiro ibyo asabwa abashobore kubandanya akazi kabo neza Thierry Vendayishimiye ijwi rya Amerika Kigali
bakoze cyarave kuri inkuru ishiramwe mpuzamakungu wa Amnesty International ryatanguye gisekeza ku mbuga ngurukana bumenyi yo gusaba irekugwa y'umumenyesha makuru w'umurundi kazi Florian Irangabiye afunzwe kuva mu mpera z'ukwezi kwa munani umwaka w'2022 leta y'u Burundi mwagiriza gukorana n'imigwi yitwaje ibigwanisho no guhungabanya umutekano w'igihugu inkuru ya Eloge Willy Kaneza
Mwikete ya Amnesty International ya rungiki mshikanganji ubu tungani ya Burundi domine wa nyangimbona Joshida hamwe libugako ifatwa nipu mungwazi ya Floriani ya Angabie Itakuliki ya matike kwa kandi vihonyanga gateka kazuna munu Kupuka Amnesty International lifu mungwazi ya rekana ngendo yubu teke tibuga gitega Yoku chingiza munu wese ya fisichi mviro gitanduka anyeni vzifu uzobzi ubu teke tzi Na hiyo oba ata wiswa jibirwanisho Umriyangu hanja gateka kazuna munu sabawa mshikanganji ya jeribu tungani Guhiteke ko mshikiza manza kibuyenza wa republika kugira na we afatingi ingoyo kule kura mufato nilangaliye ata kilinza kusabuga kandi mumagurumasha Ikuja Amerika jimaze kuwono urguwandi koja kuye Hashem Colson ajeyejwa yuwazo vizu urguwanda no Burundi muri amnisi.
Au niveau de Amnesty International, nous avons lancé une action urgente pour demander sa libération. Nous avons fait cette demande car nous estimons
twakoze ico gisaba kuko twizera neza ko azira kuba yarakoresheje uburenganzira ahabwa n'amategeko no kuba yarakoze umwuga wiwe wo kumenyesha amakuru. Twizigiye ko umucamanza w'iyungururizo azokurikiza ingingo z'ubutungane.
Nabandi bamenyesha makuru bagenzi ba Florian Yangabiye basanga ahorwa umwuga. Umufatanye Yangabiye uretse kuba ari mu mirwe myinshi y'abarundi baba ku murwa mukuru w'u Rwanda Kigali, ni n'umukozi wa radio igicaniro yavukiye mu buhungiro muri ico gihugu. Afitane bitabuzi bakunda gukorana ku biganiro bivuga ku Burundi canke akamutumira nk'umusesanguzi, yibaza ko mugenzi wazira ivyiyumvira ashikiriza.
Mugenzi wa Florian Yangabiye kuva afatwa yahorwa ivyiyumviro vyiwe yashikiza ko yavyo cyane ari umumenye makuru cyane iyo yabaye umutumire. Ikimico bigaragara yuko ariko yahowe baranabisabira ibyemezo ariko abayimwagirije ntibigeze bashobora gutanga ibyemezo.
Ku bw'umwe mategeko bakomere niyongere umukuru w'ishyirahamwe ya Cat Burundi ry'abakirisitu barwanya ihohoterwa rya kiremwamuntu, igihano cyahawe Irangabiye gihonyanga ubwigenge mpuzamakungu bwo gushinga ivyiyumviro.
Guhonyanga ukwica n'ukwizana kwamenyesha makuru byo navyo biteye kubiri n'amasezerano mpuzamakungu yerekana ubwigenge bwo kumenyesha makuru. Uburundi busanzwe bwaratekwa igikumu. Ikindi naco nuko iryo hagarikwa n'imfungwa yerekana isura mbi y'igihugu c'u Burundi yuko itemerera abamenyesha makuru bigenga bashobora gutanga makuru ateye kubiri n'ivyo leta irikirakora. Ivyo rero n'iterabwoba bakoresha.
Sentare ya Mukaza mu gisagara c'ubudandaji i Bujumbura yahanishije mu ntango zo kwambera uyu mwaka uwo mukenyezi igihano co gufungwa imyaka 10 no kuriha ihadabu byo muri yoroni w'amafaranga y'amarundi. Bitabuzi yasanga urubanza rwakiriwe mugenzi we rushobora gutuma abarundi bahunze igihugu batagira umwete wo gutahuka mu gihugu c'amavukiro.
Tubona umengo umukuru w'ubwo mushasha azanye imvugo shasha atumya n'impunzi gutaha biri bisubiza inyuma ikize kuri abo bose bavuga bati kumbure twota mu gihugu c'amavukiro babonye ibyashwe Florian Irangabiye.
Uwuserukira umuryango w'umupfasoni Irangabiye yatubwiye ko kuwa 23 kwa mbere nyene abashinjwa manza biwe bunguruje. Sentare tubiramwo imanza ya Mukaza bitekanijwe ko mu minsi ya vuba ija kumuburanisha mu ibohero rikuru rya Muyinga mu buraruko ubushirubuseruko ahafungiwe nk'uko yabandanije abitwiganira. Florian Yangabiye asanzwe ari mu ishyirahamwe ry'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano ryavukiye mu buhungiro mu Rwanda amaze imyaka irenga indwi ari Kigali. Yahagaritswe igihe yari agiye i Burundi mu mpera z'ukwa munani 2022 imbere y'ugufungirwa iminsi myinshi mu gashoro k'igenderezwa mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura. Umushikirizamanza Kizigenza wa Repubulika Sylvestre Nyandwi yabwije ujyanisha kuri telefone ko umushikirizamanza bwiteguriye kuburana nawe nk'uko bwabikoze imbere y'umucamanza wa mbere. Amnesty International sigura ko ifungwa ryiwe ari igihushane c'imvugo ya Perezida Ndayishimiye adasiba gushikiriza ko abantu mu Burundi bafite uburenganzira bwo gushikiriza ivyiyumviro byabo mu gihe ata muntu babangamiye. Ero Republika neza ijwi rya Amerika.
Tuko turaja ku musozo w'amakuru n'ibiganiro twabateguriye kuri ino saha, ariko reka mbere ko dusozera tubahe ingingo nkuru nkuru z'amakuru twabashikirije. Twabwiye ko ishyirahamwe mpuzamakungu Amnesty International ryatanguje isekeza ryo gusaba irekurwa ry'umenyesha makuru w'umurundikazi Florian Irangabiye afunzwe kuva mu mpera z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2022. Umugwi utunganya amatora muri Nigeria watangaje ko Bola Tinubu yegukanye intsinzi mu matora ya Perezida. Tinubu ari mu mugambwe uri ku butegetsi. Twabwiye kandi ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yiteka ko COVID-19 yaturutse ku mpanuka muri laboratoire y'i Wuhan mu Bushinwa. twabye kandi ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika abashinga amateka batanguye gukora itohoza ku higanwa n'Ubushinwa aho rero namwe mu makuru twabashikirije avugwa hijya no hino ku isi andi makuru mashaka kuyaronka ku site yacu internet ni wezi tatu akaburungu radio yacu voa.com ndashimiye Nadia Taha mu buhinga bw'ivyuma ndashimiye namwe mwese mwaduteze amatwi kuri mikro mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka ndabashimiye mwese mugire umugoroba mwiza.